Wamkele, wamkile. Wamkele, kile. Wamkele, wamkile for sure. Wamkele, wamkile. Wamkele, kile. Wamkele, wamkile for sure.
Singular but broken, and we are wooden pegs on a board. Sudden like a rainstorm, a voice it pours from heaven. Is this your final welcome home?
Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure.